amahoro mu baho mwigisha ndi hajara nari nabatuye ikibazo cuko narungitse amafaranga hanyuma aho nayacishije banke nayacishije konyeneyo ntiyantunganiriza ngo ampaye amafaranga nkuko twari twabivuganye ego ni jewe rero mperutse gucisha iwanyu kiriya kibazo rero ndashimira Imana nkongera nkabashimira namwe kuba mwaramfashije kugeza ijwi ryanje kure nkashimira Imana kandi kuba yaratumye umutima uriya mushingana he woroha agakura mu nzira ibyo ariko biragorana ndashima cyane nukuri murakaramba murakagwira rero amafaranga yayampaye kandi ndabashimiye cyane abo inkuru yanjye bose yakoze ko bakumva bagize umwete wo kumuhanura mwese ndabashimiye Imana ibahereze ibiruta ibyo mwifuza mwese kandi nawe ndamushimiye kubona yarabwiwe akumva ku by'ukuri iyo haba abantu bose bameze nkawe umuntu uwo ari we wese ariko arakora ikintu kitameze neza akabwiye uti iki kintu uri kurakora kirahenga nyirabo kibogore akumva agaca abikura mu nzira agaca agira ibintu bigororotse bagaca bumva bagaca bibogora bakagira ibintu bigororotse ku by'ukuri iyo bayari amahoro menshi ibyo bari byo gushima rero nawe ndamushimiye kuba yarahanuwe akumva akabwirwa akumva agakura ibintu mu nzira byari bigoranye ndashima cyane nawe kandi ndamushimira kandi uhoraho atubwira ko twababariranira jewe nubwo hageze igihe nkababara kuko atari karantunganiriza cyangwa ngo ndamurondere ndamuvugishe kugira ngo mwire impamvu atantunganiriza nawe nashimiye kunyitaba harageze igihe ndumva agashavu ndumva mbabaye nkumbure rero ndamubabariye nkumbure rero nanje nuba naramutsitaje nanje rero ambabarire nukuri ego nico nashaka kubamenyesha murakoze cyane numva ntoronka ingene nshima ego ariko ndashima cyane ego cyane.
Turabashimiye mwese mwagize icyo muvuga, mwagize icyo mukora, mwatanze intererano zanyu kugira ngo uyu mupfasoni aronswe amahera yiwe, abana baje ku ishure nk'abandi. Ndashimiye kandi n'aba bantu ko bumvise akamo twabateye bakorosha imitima ntibayikomantaze hanyuma bagakora ivyo bategerezwa kuba barakoze. Reka kandi nk'abarundi tukeburane. Kugunga abandi si vyiza. Kurenganya abandi si vyiza. Kwaka uburenganzira abandi si vyiza. Imbere yuko tubigirira abandi, tube tubanza twishire mu kibanza cabo. Twumve yuko vyotujyohera canke byo tubabaza. Ariko kandi abarundi turakwiye kugira ingendo y'ukubabarana n'abababaye, ingendo y'ugutabara abatabaje. Simvuze ngo twese twovuga canke twosemerera, oya, mugabo twese umuntu umwe wese arafise icyo ashobora gukora kugira ngo uwaba ariko ararenganywa arenganuko. Twe turashobora kuvuga nawe ibyo tuvutse ukabishikana henshi hashoboka, ukuvuga ngo wowe ubukoze icyo twe tudashoboye. Turashobora kuvuga twashize ko nimero we nawe ugacurondera uwo muntu hanyuma ukamuvugisha uti mugabo ibi bintu wewe uri kuragira ni biki, nawe urakoze icyo ushoboye. Twe turashobora kuvuga ikintu nawe ugashushira koko manere ibyo bintu tuba tuvuze ukabishimangira wongera ukebura nabo babikoze, icyo nacyo n'ikindi gikorwa. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe adafise uruhara yoshobora kugira mu gihe ubuzima bw'uwundi cyangwa mu gihe uburenganzira bw'ubundi buriko buraho nyangwa. Umuntu wese afise umutima w'ukurenganya abandi. Cane cane muri ubu buryo bujanye n'ivy'amafaranga, kubakira amafaranga avuye hanze, avuye mu bihugu bitandukanye. Umuntu wese vyo wabishikira agahemukira abamucishije ku buryo canke agahemukira abandi mu buryo bumwe canke ubundi, ivyo bintu yo vyirinda mbere yahora bikora akanavyihana, kuko nta kindi kintu bishobora kukumarira atari uko n'ivyo wahora ukora bishobora guca bikwama canke bikagenda nabi. Nta muntu n'umwe tuba twipfuza gucisha ku rubuga ngo abantu bose bamenye yuko yahemukiye abandi. Nta muntu n'umwe, ariko tumurondeye kuri telefone yiwe akatwihoza, akaba ari ku murongo tukamurondera akatwihoza, kandi yarakoze ivyo bintu. Bo numva yuko nta bundi buryo na bumwe twoshobora gukoresha atari uko duca tubicisha ku rubuga abantu babishoboye bagaca bamubwira bati emugabo wowe ibi none ntuvyumva. Rero hari gihe usubira kuja kuyora uza washeshe karakagohe. Nariko ndabagirira nta muntu n'umwe tuba twipfuza gucisha ku rubuga, mugabo mu gihe ivyo vyose vyagenze uko tukamurondera akatwihoza, nta bundi buryo nta bundi buhinga tufise dushobora gukoresha atari ubu. Reka nsubire nshimire rero aba bantu ingene bakoreye kuri kano kamo, hanyuma uburyo bagaca babutanga. Nshimire mwese mwagize icyo mukora, ariko reka ndabasezerere kuri kano kantu.
Urya nubona icyago icyo ari cyo cyose gyutabara kabone nubwo waba ubona kitakwegereye, hari igihe wicecekera ukituriza bikarangira ingaruka nawe zikugezeho. Nubona ikibi icyo ari cyo cyose gyukirwanya kabone nubwo cyaba atari wowe gisatira, uko byagenda kose iyo wicecekeye hari igihe birangira nawe kikugezaho ingaruka zikomeye. Nubona karengane akari ko kose kabone nubwo kaba katari kuba kuri wowe, jyugira icyo ubikoraho, kubera kuko byagenda kose hari impamvu Imana yemeye ko ari wowe ubibonesha amaso yawe. Nuko yizeye ko ufite ubushobozi bwo kugira icyo wabikoraho. Iyo wicecekeye rero mugenzi wawe akarenganywa ubirewe, mugenzi wawe agahemukirwa ubirewe, uko byagenda kose nawe imbere ingaruka zabyo ziba zigutegereje. Umuntu nakubwira ko afite ikibazo nubwo wakumva nta ngaruka cyakugiraho kubera ko atari icyawe, ntukakirengagize, tekereza kabiri burya nta wamenya. Iyo utaberaho abandi, abandi nabo ntabwo bakuberaho.
Ishure ry'Abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guharanira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.